Nawaza mintatu ngibeke. Elung tatu ngibeke. Kobindela inje. Funa ukuzithola ngihleli now. Kawujongi ixesha limkile. Nobomi bami bumile. Senizenda kholwa. Bando nwaba twanje now. Nawaza mintatu ngibeke. Elung tatu ngibeke. Kobindela inje. Funa ukuzithola ngihleli now. Kawujongi ixesha limkile. Nobomi bami bumile. Senizenda kholwa. Bando nwaba twanje now.
Wena ufana nenkanyezi ekhanyisa phakathi kwenzulu zobusuku. Wena ufana nengelosi eyafika kimi yazoqeda inhlungu. Bese ngiphelelwa ithemba nabangani bengihleka. Wena ufana nenkanyezi ekhanyisa phakathi kwenzulu zobusuku. Wena ufana nengelosi eyafika kimi yazoqeda inhlungu. Bese ngiphelelwa ithemba nabangani bengihleka. Kanyisa phakathi kwenzulu zobusuku. Wena ufana nengelosi eyafika kimi yazoqeda inhlungu. Bese ngiphelelwa ithemba nabangani bengihleka. Nawaza mintatu ngibeke. Elung tatu ngibeke. Kawujongi ixesha limkile. Nobomi bami bumile. Senizenda kholwa. Bando nwaba twanje now.
Wena ufana nenkanyezi ekhanyisa phakathi kwenzulu zobusuku. Wena ufana nengelosi eyafika kimi yazoqeda inhlungu. Bese ngiphelelwa ithemba nabangani bengihleka. Wena ufana nenkanyezi ekhanyisa phakathi kwenzulu zobusuku. Wena ufana nengelosi eyafika kimi yazoqeda inhlungu. Bese ngiphelelwa ithemba nabangani bengihleka.